sisi n'umukinyi wa filme kandi nkamwe ariko muri kino gihe uvuga yuko ya ari muri koma bivanye nuko imbanye yaragize ikibazo aratembagara mbega aho mwavyakiriye gute nk'abakinyi ba filme
yo urya mukobwa yaraciye mu ngorane nyinshi ahubwo urya mukobwa vraiment ejo sinzojya sinzonywa ndamufatira igifungo kugira ngo atave muri koma muri koma ndahazi naragiye yo 3 jours jewe murabizi shugwa amaze mwaedimi yaragiye nivyari kunkundira ko ngo umukonyene mfisa kandi kapembe ni nyene kubera urabona shugwe
ariko wazofuwa ko numvise ko ari muri kumwe azovuga ati none ibyo shugwa kurungikeje cyane ndimo ndabija
none uyo ko ari wapembe ni nyene kugira nyene imisi biri ko ragenda
kuma pavura hazi ari
kuma pavu hari bisimba
bimeze gute
na uraje ura abi
oya
bizokuje
zoja nuhanyire
oya je na hebye
Isaac TV
Yes, 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 yes. Oi, 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 oi. Umunezero ugeretse kandi gusogura namwe bakunzi ba Isaac TV. Murazi ko ndabakunda cyane mumbabare nari nashize akaguru ko kandi ariko sikwafata nabi. Mr. Boy, Mr. Home, Mr. Miss the voice from Angel Gen de la Capitale namaze gushika kuri mikoza Isaac TV. Gira subscribe cyangwa ngire Sabonnez kuri Rukundo TV na Isaac TV. Biba byiza cyane gusumba barakerewe sana. Ubu tarara abaza filme zabo kuri Rukundo TV. Barimo barumunize. Ha barumunize mu Burundi mwababonye. Ariko no munsi tugiye kuri Rukundo TV turabona barumunize wo mu Burundi, Kajara, voice ugasanga ibintu bimeze neza. Cyane gose ndabubaha cyane bakunzi ba Isaac TV ndarusha ariko uko biri kose ndushye ndi ku kivi ni byiza ntukondeje kundi bikorwa byanjye sinifuza umuntu akunda ankunda cyane akunda Rukundo TV ngo ni kwera ngo akunda Sammy akunda ibikorwa byawo byo byiza cyane je ntuza nkunde uzakunda ibikorwa byanjye uzabwize neza cyane gose rese intebye cyane murabona ndi hagati yabo meze neza abantu ndabakunda sana kubera ko barashaka gutera imbere mu kintu kanaka kandi barashaka guteza imbere abandi barashaka gukora rero umuntu yeko arakwereka ko ariko arakora mwereke nawe kuri amufasha kugira ashobore gutera imbere rero namaze gushika reka ndabaramutse kwanza amahoro y'Imana kwanza bane namwe aho muri hose mugira mu mwubahwe murababona ukuntu bameze baraberewe ndabasanze bari ko baragira shootinge ni filme shasha navuze ati kanje kuba supportinga nka star boy kugira ibintu bigende neza kandi ndazi kumva kurikirana sana mumbabarire mvuze menshi ururimi rwanje nicyo gwabereyeho nkoresha runo rurimi kugira ni nyiza kanoti nkoresha runo rurimi kugira na uryohegwe nicyo gituma ndiko ndavuga menshi cyane papa niyaci
Ni sawa.
Meze neza.
Ndashima nawe meze bo.
Meze fresh. No muzi kumenganye none.
Ya igihe cyose hari hijwe ijya kazi ni sura ya kazi.
Tere kire sura ya kazi.
Eh? He will live fresh, meze fresh.
Mana we. Uro muniga ndamukunda sana namuhereye kuba mwita cyiza. Cyiza ndazi muramuzi bamaze guca kuri Isaac TV inshuro nyinshi cyane. Reka ndamubavugire. Sibyo?
Nitwa cyiza kuri Rukundo TV nibindi nyene ntumbatse
kandi ngo bari bagutwayira
se
bakujanye
gihe bari bantwaye he
narigeze kumva makuru yuko bamaze kuva muri Rukundo TV bakujanye
oya yo nukuri je sindapfa ndatari muri Rukundo TV nzobayo ni napfa
Okay bwafuganye turi kumwe n'undi mwigeme nawe ni muramaze kumubona mu gami bwa Isaac TV ariko baramutse nawe na se nuvuga kazi na kugira bigende neza uwo ndamuvuze kubera baramumenyeye sana no mwigeme marabona ko ataca bayameze fresh ariko ntimugira mera umushire mwisaho kuko mbona ibintu byarabaye byaragiye mu buryo mabuje meze neza
meze neza
amakuru y'imisi
amakuru ni meza turashima
cyane
cyane
akabuga kabonetse
Ego.
Yamusa bakunzi ba Isaac TV mabuye.
Ndabaramukije cyane abakunzi ba Isaac TV. Banyitarise. Ego.
Ubu presentation nibwo bukirimwe mwabo uko biri kose ndazi muraza kumenya byinshi. Harundi yicaye nga. Nawe ni numwe mwaba mama bose bo muri Rukundo TV. Bavisi inzobe na mapapayi. Anye nabaye mukomeje.
Na komedi wa.
Bose bafite inzobe eh? Mabuja mweze neza.
Ego meze neza.
Mba bacha bavuga ngo abantu bafite inzobe ngo basa ni papa.
Yasha.
Wewe ako basa ni papa yose n'umwene.
Dose ni kimwe ko byose barabije bikajyo.
Eh? Wavuga ko wose na pasteke na. Sha
kuba ruje.
Ya.
Eh? Usha kwa jone. Ndamwizera bakunzi ba Isa twikaragaciye munange sometime ndakina ko.
Eh, bakunzi ba Isa turabakunda cyane. Inkaba nitwa Donata.
Ubu kwazi ikintu kibemeza yuko bakunda uco bishura gute
kwakunda bakurikirana eh ndabakunda uko bakurikirana iby'iwacu bakaba bakurikirana ibya Isaac TV eh
ikintu bo gusaba mu gihe ubakunda kandi cyane iyo umuntu agusabye ikintu utegezwa kukimugukora kukimukorera kwera urukundo mukunda ikintu bo gusaba utobemera muri cyo gihe ni giki kuri wewe
ni giki kuri nje
ibintu bisabwa mugabo hariho ibintu kuri wewe bidakunda ikintu bo gusaba kitopasa ni
bagisaba kandi umva kidakunda njyango basaba bibona ko bikunda
ya bose twese ni dukunda bimwe hariho icyo ushobora kunsaba giye nka cemera mugabo kaka
gico bansaba cyose nabona ko
gikabaha
Eh?
Wabaha cyose cyo bagusaba.
Imbona ndagifise nagi gishura ko nakibaha
nakiba. Agifise araba ahantu ugira ikibazo.
Nabaha icyo fise.
Eh, uvuze neza. Yabaha icyo afise. Nimwitinye rero. Nimba afise kijumbo, nimba afise biharage, harabahereza. Okay, umeze neza mama?
Nda.
Ndi muna afise inzobe.
Nanje ndi papa inone.
Oya, awengira umweme.
Ubona wongereranya niki?
Cha. Wa ipapa inyene itaramara iminsi hiri.
Egare ko ndi mubisi.
Oya warahiye mugabo nturashikana.
Ah.
Ne ubona ari se tari we yashikanye. Warageze reko bamujya. Bamufungura n'iki papa.
Cyabe no ninduru. Kandi ubusigaye kina comedy.
Oya ni kigani. Imbwe urazi iyo uri mu bantu babasuma. Usanga wahindutse umusuma. Iyo ugiye mu bantu bakina sometimes bakina comedy bakajyohera abantu, usanga nawe wabaye mu comedy.
Bebaho
turamugizera bakunzi ba Isaac TV gari tutabwiganye
akunzi ba Isaac TV ni kwa kundi nyene ni bwa buhinga nyene ndabakunda cyane
kajara mu Burundi harumunaize mu Burundi
yaga ya yo gaga ko ma kwa ma fuck me bo wrong okay ya biso yap
nawe
turamugizera bakunzi ba Isaac TV
kyo mana bakunzi ba Ba Isaac TV ndababwiye ni yambu cyo ndabakunda cyane mu byukuri muri bipompompo byanje. Yego.
No musi Sammy atambara ikostime kuri Air Max. Ni ibintu bimeze neza cyane yaberewe bajanishije. Ubure wahindura. Shugwe yahindutse uwunye nawe ucuga muri sha.
Sha mu byukuri ono dodie ono difiso ono dipere. Jewe murabizi shugwe amaze MY dimi yaragiye. Ni vyari kunkundira ko ngumuko nyene. Mfisa kandi kapembe ni nyene kubera urabona shugwe mugabo imana ishimwe shugwe naza kuraba kino kiganiro naratangura no kundungikira n'amadolare rero nagiye mvuga ati sinzoguma nikawusha ndiko ndarondera kana kapembe ni
urafise konta dolare kwa cyo babazi urafise konta dolare
cyo mana konte
dolare
shazo nyugururiza yambye kwa zo nyugururiza ndiko ndabwira abantu mubure kutanda mutsubu
ure guteze kuba kwera shugwe
Yoho yanyemere na voiture nangwe kurondera na permis nasibye no kwishuri kwiga umuduka oto ekore bacha
yaraguze flash yateganyije ngamahera y'igitoro arindiri imuduka
none si
nkona gira kuno ngaha na mera y'igitoro
made kugura ibido ndafise 20 litre y'igitoro nukuvuga umusa zonzanira umuduka probleme y'igitoro nzoma nayihejeje
no kujya gukina muzara mubwira muri
iyo mu muduga wiwata
ariko wazofuwa ko numvise ko ari muri kumwe azovuga ati none ibyo shugwa kurungike je cyane nkima ndabija
none uyo ko ari wapembe ni nyene kugira nyene imisi biri kweragenda none nabizi ko nkunda shugwe uyo ni wapembe ni nyene kubera umubiri nyene simave ngenda kuri mendevre ku mapave acha mvuga reka mbe narondera nyene aka akafuwa permanence nyene
ari abantu ari abantu batazi ku mapave mbiga ku mapave akore igi
ku mapave Kuma pave na hanu badandazayo mucya mubyumva badandazayo
amato sumira ngo hari abugura amafiriti ya 3000 ijoro ryose rigahera
wowe
amawazi ta
sha yari kera utanze bitanu acha gutwara akagushikana ni wiwe usanga ari mama bagirizo dodoma ingana gutya agacha gutekera n'ubugari bw'ibigori ni sombe ukajya kwanza imbere yuko utangura match Ugacuja kwanza umaze guhaga gacha kugira ati peti tunaanza kombaya mwisho mugabo narakijijwe barukundo TV I am pasta ubona rakijijwe mu izina rya Yesu
yambaye ni costume gore na uhuru ja kupa vejeze kupa we
njembere
ngo rakazi wanga mata nsumi
oya je birazwe
urakerera
je simenyegwa kabisa
umenyegwa Yes bakunzi ba Isaac TV novuga yuko nabatembereye kugira dushobe ariko barashutinga filme ni filme novuga yuko igiye kujya ahabona ariko uko biri kose reka tubibaze kugira bashobore kuduha umuco w'iyo filme kugira bigende neza tubabambere kuyiraba tubabambere mu gushyigikira ivyi wacu udashyigikira ivyi wacu na mpamvu n'umutima mubi kandi umutima mubi umutima mubi nawe uzogushikana nimba waguze ajya mameka raba ibintu by'abarundi kugira tubashigikire Sammy murwo murakina filme mbega abantu ariko baradukirikirana baziba isange he izo cha kuri rukundo tv canye irafisande hano izo cha mbega bizoba bipanze gute kugira dushobore kumenya bipanze gute bimeze gute
ya pureka dushimira abakunzi ba rukundo tv abakunzi ba Isaac
yana kwegamiye nari nde tukore ikigani wewe yakwegamiye cha ega mikro cha muraho ndayicishe
eh
wewe unakwicisha mu gitanga
yerekana we sherinda gatoya sibyo okay nukuvuga ngo bakunzi bacu nukuvuga tuko turakina filme nziza cyane nkuko musanzwe mumenyereye ama filme dusohora nyinshi cyane mwakurikiranye iyi ni filme igita byorosha cyane bita umwobo w'urukundo ni filme muzosanga kuri rukundo tv buri kuwa mbere kuwa gatatu no ku munsi wa gatanu nukuvuga kuwa mbere itariki indwi niyo muzoyisangamo ni filme bita umwobo w'urukundo muri iyo filme ni filme yakinywe nuno mugabo mubona ngaha Mr. Sammy Mr. Kacherewa yakinywemo na Ciza nuno muhabara wanje mushasha nujya muhabara waciza hamwe n'uyu mukozi ego nukuvuga so ni filme ari ni fire ego
muhabara waci ariko umunsi muzo uzabusanga mwagize bya vrai
oh yeah nshobagira bya vrai
Ciza ngo bambwiye ngo rakaze
Ciza Ciza nta kazi niyo kari wanje ego vrai
wewe urakaze
ndakaze kumurenga
biriza jewe ndagakaramu rwanje eh
umva numuka uri umukarugeze kuri Kuma pavura hazi ari.
Kuma pavi. Oya je ntahonze ko ndakijijwe.
Ne abavuga kuma pavi ko bahazi bose nti bakijije.
Abavuga ko bazi kuma pavi.
Bisigura ko bazi.
Umva ko Mr. Sammy avuga ati ko yahora ja kuma pavi kera ko yakijije kumbure nahantu habi santu heza.
Urumba. Urumba. Urumba bavuga gute nyine.
Bavuga ko.
Gera abantu bari hanze umva kuma pavi umva kuma pavi wakoreye.
Ni bisimba. Hari bisimba.
Eh bimeze gute.
Na ura jayu la abi.
Oya.
Bizo kuji.
Zo janu hanyiri.
Oya. Jena ha hebzi.
Kumu hanyiri.
Ae.
Kamsha.
Kumu na kizwa icho ya kodi. Eee. Rumba kona ura jana ya abi hebzi. Nasa me.
Oru jaku mapadu.
Nasa.
Nubwa mbere nkinye filme nambaye costume murabibona vraiment nubwa mbere kuva mvuka c'est la première fois meruka kwambara costume niko ndavuga ubutumwa bwiza mu rushengero kandi naci yiza nubwa mbere mubona yambaye impunzu nkinziza
yambaye uniforme
abanza na uniforme
mu rushengero vraiment
ninuze y'igihindi
abasoda bigiye babahinda
oya gende umusirikare barabizwe ntibazi no kukarate ko nguruka jewe kumuhejuru yamazi ndaguruka ndaca hejuru nkagenda
Okay, bakunzi ba Isa TV no bwayo ko byishimwa. Eh tugiye kwiraba kuri Rukundo TV kandi tujyohewe. Dufise umutima mwiza dushigikirije iwacu. Cye nzakomanda bivuga ushaka kuvyanya ndiko ndashigikira abantu basanga bakina amafilme cyane. Kuko filme ni kintu cigisha mbashaka yuko buri muntu wese adukurikirana tubana yidufise ka karanga k'igihugu cyacu cy'u Burundi. Ni dute akaranga kiwacu. Nico gituma ndiko ndashigikira abantu ba filme kuko menshi abajournaliste ntibabitaho ariko biri kose cyenza bikora. Nimba kizorabwa na umuntu umwe nimba bizogenda gute ariko imbere y'Imana ni wakwirenga giza umuntu kandi ariko arakora vyiza imana izagwana kuko imana ivuga dukore hama ishiremwe imihezagiro ya okay mukurangiza ariko gatuyinda cisha nkwa karuga toyi Sammy ndibazura rabi biganiro vya Isaac TV sometime
yego cyane ndumufanzi namaze kugira na abone ndumu
urumwe abone nubwo ni inkuru imwe iri kuri aca nibazitaryoshye iri kuri aca kuri Isaac TV sisi apana ujya wiwanyu sisi numukinyi wa filme kandi nkamwe ariko muri kino gihe ndumvuga yuko ya ari muri koma bivanye nuko imbanye yaragize ikibazo aratembagara mbega ho mwavyakiriye gute nk'abakinyi ba filme kuko nabo basanzwe bakina aba buto yajya mahasa basanzwe bakina nkuko namwe mukina mwavyakiriye gute muri rukundo ti
yo mukuri kimana yo kumbe yanda yaravuye yo
aracyari muri koma mvuga ko biri kose nibaze ko si unashora kuva
shaje mukuri kimana ndababaye kweri kubera ujya mwana wonye nafise munda yaragize ingorane ujya niyo yavuka bo mwise mateso okurumba bo mwitese mateso ujya mwana kandi ujya mwana ujya yoba yoba umuntu akomeye kuko buryo uravye abana bavuka baba yo ujya mukobwa yaraciye mu ngorane nyinshi ujya mukobwa je nari niyumvira ubwo bajya abapeti baragize imana kuko ujya mukobwa nari niyumvira ati hamwe bo kwanka nari guca ndamuzana je nkamwitwarira
kubera iki
kube none umuntu bamaze kumwanka injyanda urabizi ko bari bayihakanye
ufite benshi none ushaka kubunduna
no you know eh
agomba kuba yaje
fumure eh voilà je ndafite umutima mwiza ubwo ujya mukobwa vraiment ejo sinzojya sinzonywa ndamufatirwa ifungo kugira ngo atave muri koma muri koma ndahazi naragiye yo 3 juru ndi muri koma imani mubaba
hari muri film
eh oya jewe
ariko biravuga yuko ko vyagenze kujyanye bafite nk'aba ex biwe kora no bubamaze gukundana na butoyi ko bafite aba ex biwe ari bo bari ko baramuroga kugira ace mu bibazo nkawe nk'umu ex w'umukobwa kana kamwa mwarakundanye byoshye kuko amukorera ikintu kibi kandi mwaramaze guheba
sha je mu kuri ku imana ndafite no mu ex ariko akumshayirwa kumeba gwera eh shugwe nabwo ari mu ex shugwe ni umugore shugwe
amatako
eh
yo
Bientôt kandi twaguma twatumire bientôt hasigaye amezi abiri dukuze umwaka umwe tuzogira umunsi mukuru celebration y'umwaka umwe abafana bose muri hanze iyo tuzofuma tubarungikira urutaro rubazane muze muserebure mwejeje guserebura mute musubira kandi turagutumiye inyuma y'amezi abiri tuzogira nani urubanza kandi imani guheza agire
asante papa
imani gumukobwa atakuriza imani gumukobwa mwiza nkuko na uri mwiza
imani chimbe okay dusozene mabuja dusozene
uramufise nta ofisi
Jenny, interview Chang and Jenny Conacosa
to get out to say
it. No, Rekakuris, one who could
see Oroha,
Munimukun to get Zoko,
Oroha, Vasuke, Oroha, Uramufis, and
so Zera. What I'm going to see Chigan, what
you think?
Amufis, Amufis, so get a Hagar Bandiban, don't you?
Nabjum Vis,
yes, in the quiz, so called Amufis.
Bye.
None ndakubaza aho ari kuramubaza wagomba bari wacha
kasose.
Kandi wenda ku
nawe.
None ho ya yo. Turacho ku ari kuramubaza purkwa.
Mvugira.
Pombafu. Kebi bino bihabara muri ino kino misi sinzi.
Okay mwabyumvise je sindi ku isoko ndamufishe imana yarabikoze ariko ni nkuko byo shora guhinduka ariko ntavyo nzi ntago ndavyifuza. Sozera papa.
Uzi ko yarahinduka imana nibaza nurubiza giye ko. Tikarika. Ubundi nari nzi kari ikibizo kabisa kije gisara. Oya yagikatishije.
Igiki.
Umvise ngo niki kari.
Wagomba utore bizu kwani?
Kwa Samuel.
Okay bakunzi turabakunda cyane. Eh mwarahezagiwe ni imana. Iyo mana mugende mugire subscribe na bya bindi byose. Okay asigaye umubwira duse n'abasozera ariko kino kiganiro nutakiraba zo tutakiraba umwe byavugiwe muhama ukore umuti vraiment zo burumwasi biterambere je nzo kwamanda bivuga ushaka uzonyanya unyanya ariko kundi bikorwa byanje of course dusozere mabuja
ego bakunzi ba Isaac TV nega ndabasaba ikintu mwame mukurikirana ibiganiro bihaca mukurikirana ibikorwa byo bya Rukundo TV kuko turiko turakora nitwicaye turi ku kazi kandi turabakunda cyane mwibage no kugira subscribe ego
bakunzi ba Isaac TV ndabakunda cyane gose yes of course ari utaseze ujya ntiyaseze yaseze ngo yagize inzobe kobera rukundo TV niko bavuze ngira nanjye ngiye kuyigira
kandi mu rukundo TV rero kiryoshye abahungu turirabura nk'amakara nk'ikaburimbo mugabo abakobwa na majone gusama nawe
bakunzi ba Isaac TV mushigikire rero ivyi wacu mushigikire ivyi wacu biriko biragenda mushigikire rukundo TV rero nabandi bakina amafilime menshi cyane gose mwamo mwabonye ibigando ndabakoresha mwabonye ibintu dukora shigikira Isaac TV nabone bashigikira byo byiza cyane gusumba nimudashigikira umurundi wacu gaje gushigikira ivyahandi ugasanga ufite TV uri kurara ba filme z'inyarwanda ego irevre zirabe ari kuraba n'izi ndundi tubashigikira uko nabone no vuga yuko nababanye mu Rwanda Tanzania nababanye ariko turabe ivyi wacu cyane tubirabe kugira dushigikira ivyi wacu ndabakunda cyane gose rero wamaze kugira subscribe kuri Isaac TV na Rukundo TV kugira bigende neza cyane gose ndabakunda cyane ciao ciao kuri mikoza Isaac TV mwari kumwe na Star Boy behind kama kwari kumwe na Juma Jux mwa kora duha masana mameze neza cyane gose mugira mu mwamwe bahwe ndabakunda cyane ndaryohegwa yo ndiko nda yaga namwe ndaryohegwe muri ko murara ibikorwa byacu cyane mukara ibikorwa bya Rukundo TV bye bye ciao ciao niko bimereye baguma batwenga sinzi rero ivyabo sino bikurikirana ni ibintu vya vya ka group
Zeni
bichi
Muradutunga
nuko bameza abana ndabatunga kunyene. Ndishobora gukata.